Mas3da Nie Awurade 2023 ana yɛde brɛw Koforidua Suhyen Kama Junction Queen Alice Ministry ɛde ne ntama ɛbɔ Christ Apostolic Church di ɔsɔre kɛseɛ yi de brɛ mu ne tifi asɛm a wɔgyina soɔ ɛnwom nkron nkyekyɛmu baako mede me koma nyinaa bɛde Awurade ase asɔfoɔ mpanyimfoɔ ne anwomtofoɔ a wato wɔn nsa frɛm deɛ pɛw ani bɛhwɛ Pastor Anim Ado Pastor Fredia Agyeman nsu bɛbi Davida Afiye guest artist Prophet K. Buate, and Pastor Fred Chu, woman in Abbe, Nanyam to Fawa Moba, Osofo Buate, Minister Kayafa, Minister K. Ima, Minister Lucas, Foster Opoku, Ishiraba Gloria, and Minister Aqua, Dajumade Ekoso, 26th February, Sunday 2023, Ebra Womo Shashi at 3 p.m. Shah, Ampaya Ebeja, Nabia Womo Yesa Jumade, Koforidua Suhyen Kama Junction, So Penchremua, Fred 054-377-4001. Mesu Mianofo, Jumadi, may you move through. Now may you shira.